Sanibonani iyute endala sisakaza sise Galaga Estate namhlanje enyakatho nedolobha laseGoli nokuyisizinda se-Electoral Commission of South Africa esisebenzisa okokuqala nga kule minyaka yamashumi amathathu yentando yeningi. Kuyaqala ke kulo nyaka ukuthi IEC iyenzele yonke inqubo yokhetho la kubandakanya ukubalwa kwamavoti uma selidumele edlula.
This is Eyewitness News.
Kajeni, asikubingelele sikwamukele ku-Eyewitness News.
Angibingelele sizwa kithi, ngibonge ithuba lokuba nani. Sibonge ukuthi nani nifikile la, nizohlala nathi siyi-commission.
Usuku lwanamhlanje, noma ngathi nje lo mcimbi wanamhlanje, ubaluleke kangakanani?
Umcimbi wanamhlanje ubaluleke kakhulu ngoba ila sithi sizohlala la kule ndawo sikuyo esiyakhe sayilungiselela ukuthi wonke umuntu obambe iqhaza elibalulekile okhethweni abe ngaphansi kwendle yodwa. Sibonakala ukuthi siyiNingizimu Afrika sibumbene sakha into efanayo sonke ukuze ke nabavoti bakhuthale futhi bavote ngokungesabi, bavote bekhululekile. Ikona okubalulekile lokho kuthina.
Njengoba nimuvele kulo bukhazi khazi niphume ePitoli esizindeni sethu esendesidala, umbuzo uhlezi ukhona ke la eSouth Africa ukuthi kazi basipende malini, kazi kuzo zingidla malini mina ngiwumkhokhwentela.
Well, siye sithi ke uma siphendula ukuthi lento yedemokhrasi nezombusazwe awungeke wayibeka iprice
yabiza.
Kuyabiza nje. So ke nokungena endaweni enje singena silekelelana nezinye izinhlaka zezimboni, silekelelana nomsakazo wethu omkhulu wezwe. Silekelelana
iWN.
Ngingike imsakazo. Kodwa ke mawubukela amakhompyutha, ubukela eyintweni zokuxhumana. Lokho kuqondene nathi ngqo siyi-commission. Kodwa ukubekeka kwendawo sesilekelelwa ke yibo bonke laba abanye abangene.
Kajeni, asibonge kakhulu ngesikhathi sakho, sikufisele nenhlanhla. Kanti ke kusenjalo abavunyelwanga beyindaba enkantolo kamantshi yase-Atteridgeville namhlanje ngenkathi kuvela phambi kwayo abalisi ababili ababoshwe kamuva ngecala lokubulawa komfanyana wasesoshanguve oneminyaka emihlanu uDiteboho Phalane emasontweni amabili edlule. Lo mfanyana wadutshulwa kuduna imoto kayise ekhaya lakhe. Wayehlangabeza uyise eyombingelela. I-National Prosecuting Authority ithi abukabikho ubufakazi obeyamanisa labasolwa nokubulawa kwalo mfana.
The media and the public is not allowed inside the court because identity parade will still need to be conducted. Therefore, by identifying them might sabotage the investigations of the matter. They are appearing here because the alleged firearms and ammunitions were discovered here at the Atteridgeville area.
Umengameli Cyril Ramaphosa uthi uzokhipha iy'nkulungwane zamashosha ukuthi aqaphe ukuthula ezweni lonke. U-Operation Prosper uzoqapha phakathi kokunye izinto ey'baluleke kakhulu ezweni, national key points, kanye nengqalasizinda efana ney'teshi zokuphehla ugesi zika-Eskom. Amanye awo azobhekana nenkinga yokwebiwa komnotho ombiwa phansi eyimayini zakuleli. Usuwonke lo mkhankaso uzobiza u-R500 million wamarandi. Kanti ke kulindele ukuthi usongwe ekupheleni kukandasa ngonyaka ozayo. Sesiphethe ithe ukwehla futhi kule nyanga intengo yokudla eyitolo. Nokwenza ukuthathu kwehla kancane amanani okwenyuka kweyidingo zonkana phecelezi inflation. Amanani akhishwa abakwa-Stats South Africa namhlanje ekuseni atshengisa ukuthi inflation isuke ku-5.6% kundasa yaya ku-5.3% ngenyanga edlule. Eminye imikhakha ebe nomthelela kulolu shintsho oweyidingo zasendlini nezokuthutha.
On average, vegetable prices increased by 7.4% in the 12 months to April, higher than the 6% increase recorded in March. The annual rate for fruit rose to 4.5% from 3.3% in March, mainly driven by higher prices for bananas and apples.
Njengokubona ke mbukeli la emva kwami ama ballot papers ozobukhetha kona ngesonto elizayo. La phakathi nendawo i-National Ballot, okusho ukuthi ke ila uzokhetha khona amaqembu ozobuwavotela kuzwelonke. bese kuthi la emaceleni kube ama-ballot eyifundazwe noma kwama-provinces wonaka namaqembu angenele ukhetho eyifundazweni kanye nabantu abangenele ukhetho beyimele bengekho ngaphansi kwamaqembu laba bathi esithi phecelezi ama-independent candidates wonke kumuntu ofuna ukuthi aphathele lizwe kusukela ngesonto elizayo ula kuleli bhodi namhlanje ngiyakhohlwa-ke nanokudownloada i-Prime Media Plus app kanye ne-EWN app nibe nobusuku obuphephile.
Eyewitness News, in touch, in tune, and independent. For the latest, log on to ewn.co.za or ewn.mobi.